Kanti-ke amaqembu adlala kwi-DStv Premiership aloku aqhubekile kanjalo ngokusayina-ke bona-ke abadlali. Bheka nje i-Cape Town City seyisane-ke umdlali ovela laphana-ke eCameroon, yena-ke uBrice Ambina. Kanti-ke lo mdlali uzosayina i-contract ezophela-ke ngoJuni ngonyaka-ke ka-2026. Kanti-ke lona-ke iqembu le-Stellenbosch basayina-ke yena-ke uSibongiseni Mthethwa ovela laphana-ke kwi-Black Leopards.